Dumelang, sanibonani lokhulumayo umkhulu hodi kusuka kwelaseGoli bantu abadala I'm a very speaking person and Zwana speaking person kodwa for i-YouTube channel le ngizosebenzisa inkulumo yesiZulu ngoba isiZulu saziwa yonke indawo. So namhlanje i-topic yethu sokhuluma ngesigubhu. Why isigubhu? It's because of isigubhu abantu abaningi bazibuza isigubhu yini kanti isigubhu senzani. So manje isigubhu into enyenza umsebenzi omkhulu ebantu bamabhizinisi, abantu bamasonto, ey'nyangeni abaprofiteni ngokwahlukahlukana kwabo. Isigubhu abantu abadala into enje. Masikhuluma ngesigubhu mhlawumbe nokunye futhi sinje ziyahlukahlukana igubhu kune isigubhu somfazi isigubhu sesendoda kwinduna nenkomazi bantu abadala I want you to know that uma usebenzisa isigubhu igubhu ziyahlukana ngani kunesigubhu sokuthwala kunesigubhu sokucika nje kuphela so isigubhu lesi namhlanje uzokhuluma ngaso mina isigubhu sani samabhizinisi akusukona ukuthwala lesi lesigubhu isigubhu sokudonsa isigubhu somnotho isigubhu semali lesigubhu lesi ufika usisebenzise kuphi na uma uwumuntu onethaveni uma uwumuntu onekhampani uma uwumuntu onesonto for ukuthi ibhizinisi labo bantu bakwazi bagqwale kusebenze kuphithe izinto zakho zithengwe uyuza lesigubhu lesi usibeka kanje isigubhu sihlala kanje asidli lutho asisebenzisi lutho wena ufika nje usigubhela ufika usenzela khona then abantu bafike baligqwale ngendlela eyisimanga wena umprofeti wena umfundisi wena nyanga wena gogo wena muntu onekhampani ithi kuwena nasi isigubhu wena businessman othi uyastruggila since ibhizinisi lakho belenza 4 million a month sekuyehlile imali is about 100,000, 200,000, 1 million bakwethu isigubhu sakho nasi siyabonga.